Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobheka ukuthi yini ongayilindela kusukela mhla zingama 26 kuya kwezingama 30 ku-August emdlalweni owukhonzile onesihloko esithi Timmy Brothers Cup. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Umsombuluko wamashumi amabili nesithupha Agasti amashumi amabili nanye. Isiqephu samashumi ayisishiyagalolunye nanye. Imifantu iyabonakala. Ukhathazile utshela ufakazile ukuthi ufuna ukwenzela uDonga okuthile okukhethekile ngosuku lwakhe lokuzalwa. UDonga uthukuthele futhi uthatha isinqumo esinqala lapho ethola ukuthi uDidi utshele uSbu ngokukhophela kwakhe. ULwesibili wamashumi amabili nesikhombisa Agasti amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalolunye nambili. Izindonga ziwela kuDonga. Ukhathazile ujabule ngentokozo ufuna ukugubha usuku lokuzalwa lukaDonga. UDidi uzizwa engafaneleki kwashabalala. Unqubeko uphula isethembiso sakhe kuNomsa. ULwesithathu wamashumi amabili nesishiyagalombili Agasti amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalolunye nantathu. Igazi linakekela igazi. UMshengu uhlonipha uMamchulu, ubonga ukuzidela kwakhe. UNdumiso uthembisa ukumnika umhlane uNqubeko aze abuyele ezimeni zakhe. ULwesine wamashumi amabili nesishiyagalolunye Agasti amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalolunye nane. Ukujuxuza kuwumsebenzi omningi. Ukhathazile ukhipha ubuhlungu benhliziyo nokukhungatheka kwakhe kuDidi noDonga. UNomsa noNqubeko baqala ukulungiselela ingane yabo. UMshengu nomqondisi banenhliziyo ebuhlungu futhi bayalungisa. NgoLwesihlanu zingamashumi amathathu kuNcwaba amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu. Isitsha sesiliva. Isidlo sakusihlwa sosuku lokuzalwa lukakhathazile siyisimangaliso sangempela futhi esiqiniso kuDonga. Kunokuthula okuyingozi kukhathazile kuhle kwesiphepho. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.